If you ma pesonde na marina ya shiputuka ukufula kwa mano na bakase sema mpanga yonse eko twirirwe na fuego fuebe tuave na Kristu chiriensita ya puerio tuae ntukwe murubembu mushete tutinerio wa umfuati nkoshilelua teti wilukerio wa umfuati Yesu na Isa ku Amerika we ubelenga no kumfuala shiwirirwa na mangalo fuma mumusumba wa Babiloni le sala pongolo le jipyu chakwe ukwitwa mwina Kristu chivamu akufisa mina kumulu balalemba ukesa letwa pwa bwelu Yesu aishila baluba na baluele kumupashi amaboko atambika ni wewe waluba fwayo kupokelela
wiratila mailonga ipela ishitata ilolela Wishentekwa mayo la echaro Yesu era chirumwa mushilo ishitata ilolela Wishentekwa tata wiratila mailonga ipela ishitata ilolela Wishentekwa mayo la echaro Yesu era chirumwa mushilo Isitata ilolela, Wishentekwa tata.
Bantu tatua ishiwe nshita nobushi kwa kamone kela konse Lelwe filangiri lwe file pindo kutitupango busalo Chielenga nyerio kemini naweka kuchipuna chabu pingulo Luwe mbushi baka kubelenge loluka lengo kaye kumbo Yo asenda katundu ya membu Nilelo finga tula Yesu Uliavushi kwa karaona wila pamo Shila echalo Nolube mbulu achiko Washo muingila overio Tala tuwa fikuwa benafyo
Wiratila Mailonga ipela Ishitata ilolela Wishentekwa mayo La echaro Yesu era chirumwa mushilo Ishitata ilolela Wishentekwa tata Wiratila Mailonga ipela Ishitata ilolela Wishentekwa mayo Echaro, Yesu era chirumwa mushilo Ishitata ilolela, Wishentekwa tata